Nā, e pakipaki tū ana tētahi o ngā kaiārahi takirua I te rōpū toranga pū Māori, kua rereke ngā tikanga kohi kai I te moana I raro I te taumata ōhiti tuatoru. Kei te wātea te hunga o ngā rohe taumata ōhiti tuatoru nei ki te kohi kai I te moana, hei whāngai I o rātou whānau. A nei rā te pūrongo a te Okiwa McLean.
Ahakoa ngā panonitanga hāwika I te wā o te rāhui, e āwangawanga tonu ana te pāti Māori.
Ko taku āwangawanga, ko tauiwi, kei te haere e hia ngā mairo, ki te haere te hīka, e harano rātou I taua kāingara, e harano rātou I rā taunga ika, haere pukanoa.
Hei tā Rawiri Waititi mō ētahi whānau kei tuawhenua e noho ana, ko te moana me te ngahere te kāpata kai I te noho tawhiti atu I ngā hokomaha.
Rua haora ki o Pōtiki ki whakatāne, rua haora te hokitanga mai, no reira. A ua mo te hunga, iti no te rawa, iti no te pūtea. Ko te nui o mātau tāngata noho pōhara nei kei runga I te penihana. No reira, ua no tō rātou I te haere ki te taone I awiki.
I raro I ngā here o te wā e whakaetia ana te hao I ka hao mā rearea I te ākau I ngā tahataha hoki o te awa, engari kaua marunga poti. He oi tērā tonu ngā ni pātanga mō te rereke o te hao a tikanga, me te hao mō te ngahau tanga noiho.
Me whai ara ngā whāna ki te haere ki te whiwhikai. No eira, kai reira te customer fisheries te āhai tērā mai te mai. No eira, kai te tautoko ai tērā te rereketanga. Hiara ti bēke te haere nei whāna mo te whakaki te pūkoro me te pūtia.
But the recreational fishing kei te haere no, ne? Koeira hoki tō rātou mahi ngā rā whakatā, haere te hiik. Mātou, e hara I te mahi I ngā rā whakatā, he mahi oranga, he mahi Māori, he mahi tūturu, he mahi tikanga.
Nā te pāti act e nei ture I patapāta I tērā wiki me te aha kuāna I ngā panonitanga te kāwanatanga, e mea ana me tahi te ture mō ngā tāngata katoa.
We were really pleased to see that fairness overrode everything, and it actually meant that everybody could go out there as long as they stayed within their bubbles and within the regulations for level 3 and level 4 and still be able to gather for their whānau.
Ah, me harikoa noho ki a act, o te mea, he nui Pākehā e noho ki ngā kāinga pērā no I a mātai. Ka tare tunu tā rātou te haere ki te hīka.
Ko te rereketanga nui o te hao mō te hao noa te take, engari tērā atu te hao mō te oranga o te tangata. Te Okiwa McLean, te karere.